amahoro iwacu, nshuti bagenzi, mukurikirana ibiganiro bica kuri Musa Victory, turabashimiye kuba mwongeye kuduhitamo kugira ngo tubandanirize aho twari twagejeje. Ubudasa bwacu ntibudutere gutandukana, ariko bitume tushira hamwe, dufadikanya, twungurana kugira ngo tugere ku kintu gikomeye. Intege nke zawe zishobora kuba inkomezi zanje, cyangwa inkomezi zawe zishobora kuba intege nke zanje, ariko igihe tubishize hamwe bivamo ikintu gikomeye, tukubaka ikibano ari byo twise societe mu rurimi rw'Igifaransa. Kandi Abafaransa baravuze ngo c'est la différence qui fait l'harmonie. Rero ndabashimiye ko mwongeye kwikirana igice gikwikira aricyo cya nyuma ku byerekeye ikiganiro twari twatanguye kivuga iyo bishitse abubakanye bagatandukana mu buryo bwo kwitaba Imana canke mu buryo bwo gutandukana bisanzwe. Mbega iyo bishitse abo bantu babiri babibamwo gute, yaba umufasoni abibamwo gute, yaba umushingantahe abibamwo gute? Ivyo twari twabivuze twabiciye hirya no hino mu gice giheruka. Rero no munsi nashaka turabire hamwe ingene abo bantu dukwiye kubafata mu kibano, n'ingene dukwiye kubitwararika ku rugezo novuga ko ari rumwe, kuko turavye mu bisanzwe abitwaritswe cane kurusha abandi twasanze abapfasoni kenshi abashingantahe turabibagira, bigaca bituma muri za ntege nke zabo zo kudashobora kwitwararika ivyerekeye abana nk'uko abapfasoni basanzwe babikora. Mu yandi majambo, tukaba tubafashije kugira intege nke no kunanirwa. Ariko rero ico novuga gikenewe ku ruhande rw'abagabo mu kubaba hafi, tukabereka yuko nibibaho mu buzima umwe wese agenda igihe ciwe kigeze, no kuvyihanganira akabibamwo nkuko n'umufasoni avyihanganira akabibamwo. Rero muri iki gice ca nyuma naye nifuza gutera kama abagabo, rero ntimubifate minenegwe ngo mubone yuko umugabo akomeye nkuko imigani y'ikirundi ibivuga ngo amoso z'umugabo ngo atembaja munda. Ariko nibaza ko vyo bavyiza mumubaye hafi akabona ko ari abantu bamwitwararitse, akagira uwo mwanya ukwiye wo kuganira, ndara akagira umwanya ukwiye wo kubabara, hanyuma agahitamwo kubandanya mu buzima agatera intambwe zikurikira. Apana ko yihuta kubera ari imyitwarariko y'urugo, ariko aratinya gusubirira umufasoni, ariko akabanza agatekana kuko afise abantu bamuri hafi bamufasha kugandara, bamufasha guheza umubabaro yumva muri uwo mwanya. Nimba ari uwabuze umufasoni w'uko yitabye Imana, nimba ari uwatandukanye n'umufasoni wiwe, ivyo vyose biramufasha kugira ngo abanze akire, hanyuma abone gutera intambwe ikurikira mu buzima. Nimba yohitamwo kurondera uwundi, nimba yohitamwo kubaho gutyo onye, mugabo akaba yafashe umwanya ukwiye wo kumenya icyo ashaka no guhitamwo neza, kuko umuntu akiri mu marangamutima yakomeretse ntashobora guhitamwo neza, abari mu gihutihuti, abari mu guhitishamwo. Rero ugasanga no mu buzima bukurikira imbere biramuzaniye ingaruka mbi zikomeye gusumba n'izo yari yagize ubwa mbere. Nico kimwe n'umupfasoni, nawe nyine iyo bishitse agapfakara, nawe nyine abakeneye umuntu amuba hafi kugira ngo ashobore kugandara, ashobore kubabara bikwiye, hanyuma mu nyuma ashobore kwavansa mu buzima. Rero ndabashimiye yuko mwakurikiranye iki kiganiro nkuko nama ndabivuga, sinshobora kuvuga vyose ngo ndabimare. Nawe uri kurakurikirana iki kiganiro urafise ico wokunganira, nimba hari ico wokunganira ushobora kunyandikira uciye muri email yanje Victory Musa nkuko muyibona ngaho onye, canke ushobora kwandika commentaire muri iki kiganiro, hanyuma ubukwirikira tukazobandanya na sujet zikurikira, haba mu vyo mwasavye ko tuvuga ko, canke haba no ku vyo je nsanzwe mfise nateguye tuzoganira kuri uru rubuga rwanje rwa Musa Victory. Rero ndabashimiye mwese mwabanye nanje, ndabashimiye mwese mwakurikiranye ibi bice byose uko bikurikirana, kandi ndagushimiye yuko uzobandanya ukurikira n'ibindi bice bindi biri imbere akari nyuma niko keza. Mwese ndabashimiye, mugire ibihe byiza, naho ubutaha ufite ubwoba bwinshi.
ya mwana wanje nacu zaba ndi kumwe nawe
urayizwe
ndi kumwe nawe
nacu zaba
yo
nacu zaba